nyina kwa babe na kakra ne ne de sie nu sese nyema bi e wa santemamu bia no ye da ne di amama ho na se e fa amamre ene amane ho de a na untimi enkoti amamre fie me ka amamre fie na me kire cultural center eno ene amamre fie na cultural center ate asete e wo me nyina se hwehwe amantam mantam dunsia no a obenya cultural center wo bebia na nso mpanye se panye e de panye cultural center fiase a na ifiase e wo kumase ho ane fie ansa ana etre akọ Ghana afana nyina ene the kingdom of asante ye de sie nso se ye behwe cultural center ene ma ewum se be ya mo amwa brochiri na mo hweye no se mo ba hase a motumi abaha na mo ne wo ma bedin kita ho na mo fa ne ma e wa ha ne bi na mo de akom krom me de edi kofi kakari ene me ne me nua Peter Ken ana ebesia e wa hase ni atwetwe nkomo se maka cho se ye sie wa hase ana yesua de yesua de nso de a na ye the kingdom of asante se okoti the kingdom of asante a ka hu se na wa yira enkonkofa niema bia emfra asante amamre amane ene yana bakosem entutrim ne nkase usua de ne mo pese usua de a sua no the kingdom of asante ebusua yankoye na mene menu Peter Ken yanko na onkyere niema e wokocha center ha se nyina abusa fo me kachere mo se ene culture center ana edi yejume die nyina e free e dey bro the kingdom of asante so ene mene opanyina okasa e ma culture center ana ehie yi ye fre no Peter Ken Appiah Peter Ken Appiah mira Appiah me wa kwaba
ndasie
e ba cho ne ya ba culture center ya ba wana mo so culture center fi asie free hene e ho mpanyin sem kakra me ne team fo e wo the kingdom of asante ye pebre ana ya ba wana so bo aye na yinsua de wa ha
be da sipi ka cultural center ya sene kumase ya kanu no in fact ehu abako semde ya na me ka me de ahuaho ane me huhum nyina na shim san se ya japade kase bia ye nananom o me be ma santiman ya ene abe gana man nyina japade a sisi ya sene oka edina ati ati se asita wiase afa na nyina e ma akoye dia bi so a et ça fait du mal et cause que c'est pire les petits trous à que c'est à him full president au moins n'a ya barbe et culture center ou car prince charles n'est une microphone au moins n'a abassé n'a un essai à santé canon c'est bibiane et chèque en caille et si y'a papa à n'aïe nana ou un homme de summa culture center by friend de docteur alexander ataya chematin
docteur alexander
ataya Chematin.
Okay. Now, the Chematin ya kame MPP mpanyimfo ibaako.
Pepe.
Ana maami bi nso ha maami Chematin.
Pepe ebusua na di ano no. Na we di Alan Chematin die sebe. Ne papa ni chochumchu. Ene ni papa Chematin ya make na same say. Enam ni suma culture center e bai. Na ene say papa yi onya akwanya. Ewo Asante Mine scholarship a. Oma seti ato homo ma okusua ade o English abuchi do ni besi Cambridge sua poke sia aji din wi asef na nyina na okusua do ni se anthropology fire mamre abakosem ni yebo bre ni ye bia ni nyina na wi ye no onya ni PhD e si ni doctorate wo se adena me asantini me gana ni bibini okusua mi ama abakosem wo abu ni koko honum debi wedi antwa yi me ntira honum me sa ba minchi na de ma kosua hunu no me ba be dua bi wo asante mam ha na koye bia bi a ya mamre ni amane ehu jumedie nyina e be di ni hasi nti papa yi bai e ma 1951 mu wa okuhunu yura asante mura tun for say my prempe the second na isawo asante my council what is say suhuni won yan ko two money no yura asante hin disu say eh ade dem say ye cast amamre a
nti ni hasi
won ni asante we su be bua ama asante din na kwachire abua mabunu no su ama won nya jumade bi aye nti won popunity won no di asase kakaka yi ahanyina okoka zunyina aka hobi odi mai na asante ma ni etituru omo amo akika kochia center Yewo no edi ane edi ato ne Asante Cultural Center. 1951
Cultural Center. 1951.
Asante se San Breno still ano. Na English abofu ene ni di eso. Na Asante eji ane ni baby. Ena Google Scholar ni no.
Eji ane baby.
Inti eba asano na in fact juma di ane ikoso. Bibi aye adwene ahodo kente adinkra ai a whole lot pottery ni sculpture works ni nyina na bibi di agro ahodo asante agro nti 1963 Kwame Nkrumah no wate jumadi ekoso asante ha nima asante fo aye e pega asante amamre ni amane ni Ghana e ka Ghana man nyina nti no besina ko islam no wese no Baba be born in Akoma. No, no, I didn't ever shake.
Never
wa. But by a so, in fact, Dr. Chematia, nay, na be gana ma eja padie to koya anu mudi hujuma na nanu ma popo omuti omuso mu se e no kre ade ya na ehwesu ye bibia ye de ma ban so a ana o mai gana ye nyina ye o mai baako ye de ye de ye bo ya mamre ni amane hu dewu akwani asa nyina so sa de ye mfa ma omu nti honum no na aban eji ya edidin Asante Cultural Center. It's a sign of call Ghana National Cultural Center.
Nira Pia Kreme. Ebano, na eye Asante Cultural Center. Kwame Nkrumah Babaji Tumono, ana SSF Free Asante Cultural Center. Echo Ghana National Cultural Center. I wish I for my card to see, she and I, you shan't dear. Baby, you didn't a year, unless I tie out your matin, ne hunini. Ah, ewo ho ana yigina ho aye twetwe nkomo yi maka twese yi sia ho hasia yi sua de si yi sua de si a na niema bebre ana ye de bro the kingdom of asante amiro peter king yen hwe enti no ngukuo no nko a ana se niema kakra kakra be ne ka ho bi mu amoye no wo kocha center ha
niema de ye di ye niema ho do pi ya na ye ba se ye chembe miensa ye wo ai se adwene Nema, the dear Simon and Winnie, Bruni Becano, craft, art and craft. And Sana, and no, you will kinti a dinkra, you will broadloom, a modern version of kinti, and you will batik tie and dye, you will a momdi a bamboo,
and
you might say, Kunyanum, Nedia Kaka, and Sana, a dear Bruni Fenu, gold weights, you know. Nina nananom nema omafade ho nema nyina ye ye na omomo sene ntwene ni nkonwa ni nyina ye ye no hasi ansa na oba ye tosusu a bebia ye dan ya gro ene kwa ye faso ye kasa ne jumadi ahodo te se nyom kro ado wakiti ene ene de ye kwa nim kro anya asante agro nkoa na mum gana agro ne bibiman
agro
nyina ye gro ne ha And sana di chato, ya mika se the almighty Asante Abakosema ya kroa Krempe the second Jubilee Museum and also wohonum. Iti jumedia na yidi ni die, ye jumedia ke sepa. Ye di jumena ya fesu ye sa titi nkrofuo. Amanfuo.
Kami bebusa.
Medasi, medasi pa. Ye sa titi nkrofuo bibi. Se minu wuka se ye. Ye nya school fuo amufri suyapon friend Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Omo ye be duasane akire omo ba omo sua nwoma no na mo nwoma no sua na wanfa ensa no anka ho a enye yi ubo no mo a wasua kentenwene eso se be kenten kura wo de no kotena fidi
no
ho a
nti no omo ye theory no na omo ye practice so a
nti ha no mo ba adwuma no omo hunu no yi ankasa omo wo soro a mo di adwuma a ye che omo ne ma hodu pi na abakosem no Yes, Uncle Bill, Dr. Chematin. On one, your friend, Kofa Bai. No, son, or no, sir, the director. If you 1951, I see a copy of 1969, Sebi, Yamitun in Safran.
I mean, for the currency.
Papa, a japadie kese me de yanam ka se Brunei say the doyen of Ghanaian culture ono na me de manu sa se enam ne so e ma Ghana ya mama ni amane sa juma di asita be bia na region say the whole kan ko man ta culture say man ko bi ni nkasa di we ni honum en so ama ni pam pim 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 se ukọ ye records mu museum wa afibia twem wa ya nya ni pakura ko be mpim adunum mi akire
50,000 and over
tourists both local any foreign Ghana for ni amanonefo ana abrofo we ase be bia Europe America Asia Japan for mu nyina amuba oba Africa so a eno so sa nti ya na eya aho aho pi se se be ya na nanom omo timi atu om ho a yesa ajapade kesi ama ene yeso ye be bua ma yakoy anim na idina na ede e koso
mame hwe behu dwabrem because mate dwabrem pa mate apatakesi ase mate kwase aidan mate te miamia bebre mayem hunu e ho no ye hene den na ye wo ho
bidase oze ka mamre ni amani a ya na agudie so ka hu pi agudie ahodo e ho na biabia etete anyumtufo ni omo omo ye bibi ye kan concert ni sa ni mani nyina na no din abo nyina bro ni beka se theater ye wo theater ye nkruso bro ni fe na amphitheater eno ne fe ni dwabrem no e bia ye nyina ye kubu dwa na jiji ye ni ye mo agrobi to say
agroba kubi ni sechi se mani je ho
fa jiwani ye wa agro titi agro ahodo nyina ne nyina yedi no hono na afi apatakase ono de ye bia bia e tititi 1960 something eno you see ye na hona anyumtufo bebre
afa
na omaji de bi anya mo
ba bi koi
akoto anananom ene de ka ka kwashi ade ho so yedi sa djuma ni bebe bi ho so afi akoye bia bia manfo bi hie mu edwindwina mo ho eye workshops conferences ne Brunei beka ene colloquium ne bibisa ne
kwasha na ho obi timi ware ho
ni nyina awaregie jumadie bia pese obi dia jumadie na de hia ne se ene oman no mra ya hihye no
eko
wo ho kwan se obeye wayi sebi awariye asori ye bibremu ayi sebi nananom ni nyina yedi se adwuma no ase ansa na yewo ye sisi mbia bia adwumadi a adwene efo na ye ni nyina no yedi begu shops no ni se bebi e ton sa ne ma no nti abrofo no ba na omba na makuru ha bia na watutobi ni nyina e masika e ma omo mo ye adwuma no omo so mu nyi sika ma coach center so yeso yedi bibi kakra ne
Yes. Aha, the kingdom of Asante, era Peter King appear. Ana, you don't know, I can't come away. Watch it, any man, you know, or can't seem be or seem mighty museum. Some mighty museum, no meaning, say, oh, Pahre, mess me, Pahre. Mira Peter King, one year, young for me called, sir, the mighty museum, no, or can you know. Ebusafo ye tutu anamon na yakohonom ye kodu honom a ye nti o kan say e hoye the mighty museum no me no mie no ye be hu no the kingdom of asante so say twa me na yenko so mira apia said na ye din komo no wa chirechire ye niamma e wa ha say ye hu no honu esiwo ye hu no yewra chirematen edie no sisi aye gina esemchine ye wana
no cred chinie benchinie benchinie
wo benchinie yo mame home panyin semoy kakrai wo ho
yo benchinie ye yigina ho ye e wa bakosem se na mekan no 1963 na yura kwame nkruma wo ye se ye ndane cultural center ma o my Ghana na ba ye hweso na nanom ti ase ye ti na yo so mo ye bibi ma ye ahyenso de ye yigina ho ma se nananom ayi o monsa efri cultural center no de omutumi bibia ma oman Ghana ban
omayi omunse efri Asante cultural center no ase e de abeye national cultural center mebo a
eno anu nti we no hwa benchini e na esi ni trase
okay the free from hani ye chinie na se
sa
okay
nananu ye bodwa ma nananu mu a chinie sisi wo mso sa na afena yi so yewo ahenkwafo
awomtre afena ohena ni akuta mfana no
sa nti mfana no ye nanano mu omutumi ana fe so yewo ayi nsenye
ana
nsenye kanne yedi karisika
yedi wisika
ha na wenu nsenye no ekyere Culture Center Ghana National Culture Center ni muduro en se eye japade kese na asante adane ama o mai Ghana ti o mo hwetu ye na fe so afena no ana afena no gina ho ma nana no tumi se tumi na mo wo no o ma dane ama
o
mai no ti ni no so che se nana no e yo mu nsa efri
Culture Center.
Abeni National.
Yeah, abemo my.
My God.
Kumsi ya makancho se yishia hasi ya niema bibri ena obishu ya ene se yeshu ya bibi. Minimsa adie wye si Culture Center mfie bibri 1963 ase se ya bisi ya onti ya si ye se. Se nye the Kingdom of Asante ya. Mijidi se onti ni bebi ya. Afie yankoi na yanko Almighty Museum hona. Mure Peter King eka yeno. Na yanko nkushu ya adie uho. Abontimpo ana woshu ya bibi se yi. Na yekɔ dam hɔ de a megyidi sɛ obusua ne ma bebree hɔ me nua ka me ho na yenkɔ ne kai sɛ the kingdom of asante hɔ nko a ne de nipa etise ebebree hɔ yenkɔ museum na ankasa mu na yenkɔ hwɛ ne wo hɔ Before I catch them, say, and they call Premper the Second Jubilee Museum. You didn't come on, Mira appear, Peter can say, you're called the Mighty Museum. So you drew the Mighty, you drew Premper the Second Museum Hornum. Mira, if I talk, can be big a crabby for Hotel and not a fee, a fire room.
Yo, Madame CP, Premper the Second Jubilee Museum, 1956, NEC, and you say, oh my Ghana, a fibaku. Now, you were a Premper. Sante hine na penso ene si culture center asase ni mu nye ba bibiye nam no so ene ye ti si museum na wo se ye ma ni bi ka hasi ye
kai dum bi
kai dum ha no di akunya 25 years no di akunya 25 years nti ye de to no Premper the Second Jubilee Museum ye nyere ni se Premper the Second no oyo hine bi a wo so kakaka opija hine no ko so nti na meka se Almighty Premper the Second Jubilee Museum. And then the other say,
if you were evidence near me, woman,
near me, woman,
near me, woman, I don't know. I can't want to say, I was for any woman, I am called demo, and I am called near my war horn. What catch you say? I had you say, I can't get to visit you, name, and you do you right. You can't die no said, and the ketua, and then a visit ye, it's your name of your remoir, and I'll be who near my woman. One can't hear by doing some. My uncle demo. Mira, what do you mean, the Second Jubilee Museum? If I show a fee, my own honey, my waha, dear, you bit me, Huno, dear, bro, for bit me, Huno, dear, before me, Huno, and near me, Wahasia, and my a year, pretty visino, and no other the Kingdom of Asante, ye per se, a full front suit in Huno Wabonte. What am I, boy, and I am called.
Yo, and Sana, a becker, be a cra, tre, titin, near my Guhasin. Send a Huno a dino. Enye dan hunu keke na we see museum no omo de Asante traditional building design en omo de ye dan kura nan en ya ka bom ti bia bia wo de yechre en na pete mu ha so ye wan se ahimfia bia mpenifo na nanu cha ye di asem edwedwe oman ho en de ye ka ka ti de dui Senkai Hadwina.
Ai Hadwina kura. Obisa for said America ka kire ono, ye kofie na se ma wo ha ma ana adie nyina ye omudia. Edo nti ye ru Peter King wodura himfie no odu na himfie no oba panyi wo honom. Moma me emfa no nsi ha sei na mene oba panyi mfie nkomo twetwe na se. Oba panyi be ye you know ho. Na afi mani da so se odne ma bi ebebre me. Obisa for me ka kire mo se ye ba prempe the Second Jubilee Museum na ya ba beto uwa yire adwa se wa apia. Ono ene oba ohwefie meka twese sa sakamfo ne memu de obemwa ma anahwe ne ma so enu nti na yero Peter King apia di fie abonte ni nyina no wode ba bedu fie wadane ama oba ora ide memu akwa ba
ya
ba cho ya twa wo museum hase fa ye fa ne memu ene ye hu se de hate
yo bedase se ne so mo so mo besa yo e wa ha aha Premper the Second Jubilee Museum ye ne ma wa ha nyina kasafa Asante amamre eni abakosem ehun nanso mrenti me se da yiji ne mani bi ama ka ho asem kakra bi na me de akyerem yo inti be sha se firi ohene ni jade tete no niema ye de aduane e de ma asante hene na asante ma mremu no e ma nya aduane ma ohene ife se e ma pe kwa twen na afi ma bu wo nsa enu nti na ma enda ne ma asante hene no e me ma na ye me ma no ye fom so dofo omo no me aduane de ma asante hene.
Okay. Nti yen hwe ye hwie se memma ye aduane no afi yi no nyema be mi no bi wo mu ma me ma hunu beyi ma hunu beyi akume yi ma hunu beyi asa kodo ni beyi le pa church le nyema kuma bi be simasini bi ne fa me ko be fufuo
yo ye be fa me di kan fa we na me di akere se hwa die we ya e ye adwuma mi nu de di kan ha no ye de san kwan ana ye de nu kwan mu a ba ye fie ma ye fe no kwantre e na wo hwe ha na e ye ta
ye de twia de
twia de na ye de poto ntini mi enu ye ka ne wo se ebom ntini ye ka ne mi enu di bom e fe no kwanta kwanta ye de
we ha ne ye atre kwantre
kwan
ana ha ye ta
ta tu ka bom wa ye fe no kwanta
asante no
e na fe kodo yi e na ye na mafo a ya ba no ye nim bebre ba ha na obisa ma wo se ya poto yo a wo se ye se kodo e ya de atete no ye nana mo omofufu eto ewom na ye pensu no ya mbeto ye de ba ya poto yo nana ye de ye eto no nanso wei nana tete no ye de ye eto tete no ye de ye eto kodo eno so eno no
ba pa na wei e den ya se kuku ye si ho ye de wei
ana ewo buchi a buchi a sit ye de jabe shishim na ya so ano no na ye de aduane no asi so eno na support na na se so kuku na aduane guma ye be no ano eno na som e ma eja no timi e bo no ma aduane si so a timi e ben a ene no kemeka se tete ene ya be ka se ye stove na tete no ye de ye aduane
ba me hwe na eja de de ade nti na ohene akoga si ha
yo me ka sa no me ka se so dofo omo no medane ne ma asante hene aha enti so do for no so akoye ekuo enti omo so omo wo panyi na oda oma no ye fe no so do hene ono na kunya enie ono so ha no di ne hene aha so ono je na dwuma ne so ba hwese bia no ni nyina bibia be koso kama ansa na kodu nana enim ai
mate medase famiko baby fufure na ye kɔ no a no ho no ma ma wonti se so do hine ne ye no aduane no a odi bia na na so odi ko ma hine keke
abakɔsam kire ye se so ye dane ne wi a ɔno ba kana no ahwɛ ama ye hu sa mpa aduane no odi ano ano ana wano ano bibi bɔne bia enim ana inde se ɔno na adwuma no awɔ so ma na ɛda hɔ isan so betime di bɔne ɛdi ahyɛ no so be kana no ahwɛ na se bibi anim a ansa na sema aduasa kye no nana abedidi
bedase afi wodi ma be gyina ha se ha so de na wo ha ode kire me
yo be bi ya be gyina yi eye bag bi a ye fe no sana na sa sanan okonfo no kye na yeye odo osuno ehunam na yeye na okacha santofo se sanan e mo mu bi mu da ifi sa santofo nyina omo sunsun hye mu na da omo bebie mu no asanteman ebebbo enti wei be semfie
ahanan
400 years ana hasa echi no yembie mu da na obian so nim adekode a ewo mu sa sanan eno ne kofa noche ne sod ana nafuna na odi share form a be se ne enti mi tuye no omo yenu ene firi omo ye ntafo omo ye nuafo
Ora ile meda sepa se wo cheche mi nema fe fa me ko baby fufure
yo ye hwa ha ye hu emwa se o mu jejina nema so e wa ha sei
ye o mu hu ni
ne ah mu hu ni no bo ni be ka se totem na ye hwe akamfo a ye se ye wa busua abusua busua sa emwa twe e na ye wo na sa amwa yi mu ba ko bia jina ho ma abusua ba ko na akamfo so de omudi enade enti no abusua ma me fi mu no eho na wo so fi enti moye jine jina ho yi eye maame fo abusua
enti fefri ha se ba me na e ma me omudi ma akuma ko na kanfo abusua na wo ka no
yo yo enti ye wo okraman o jina ho ma aduana abusua ene wo ekoo ogyina hɔ ma ɛkona yɛwɔ ako ogyina hɔ ma agona wei so so yɛ ɔkɔdeɛ ogyina hɔ ma ɔyoko abusua ɛna ɛwɔ etwie ogyina hɔ ma bretio abusua ɛna ɛwɔ apan ɔno so gyina hɔ ma asenee abusua ɛna ɛwɔ kwankwa debi ɔno so gyina hɔ ma asona abusua na deɛ twatoɔ no ɛyɛ pɛtɛ a ogyina hɔ ma asɛkyere abusua no na adeɛ baako a mɛka wɔ ha ne sɛ mpempi no ɛyɛ na yɛde ntɔn anaasɛ ntorɔ ɛde yɛde ka abusua no ho nanso wei mu no ɛyɛ different from ntorɔ no ntorɔ no yɛ wo papa abusua ɛna ɛwɔ abusua wei a ɛno nso yɛ saa asona agona ɛno yɛ wo maame side ana wo maame afa ɛna ntorɔ no yɛ papa afa
right medase ɛnkyɛ biara ne yɛde nkɔmmɔ ntwetwe no ɛsi nti no fa mekɔ baabi ɛtwa toɔ na menka nkyerɛ m ahwɛfoɔ nyinaa sɛ prempre the second Jubilee Museum ana me ne ɔmo ɛwɔ yɛ a yɛdi nkɔmmɔ yi kwana adɛn na dua wei ka adɛn na mo ntwa ɛwɔ biribi ka
ɛwɔ biribi ka paa ɛnsi hɔ kwa na saa dua yi ɛyɛ adwene dua yɛka sɛ adwene a yɛka sɛ mu no adwene kyerɛ grey hair wɔ ni ka sɛ mu yɛka sɛ grey hair a yɛhu wɔ mpanimfoɔ tiri mu na saa dua yi yɛdua wɔ ahemfie anim de kasa kyerɛ ahɔhoɔ mu wura ahemfie sɛ ahemfie wɔ no a wokɔ no sɛbisɛ bio ɛnyɛ nkwadaa ne gu hɔ mpanimfoɔ a munim de anyansafoɔ ne gu hɔ nti wo so wowura mu a wokɔ no kasanyansɛm na ɔno ankɔfom ɛsiane sɛ ɔno fom a mpanimfoɔ no mofa wo ho nkyɛw nti wokɔ no kasa nyansɛm na fa kyerɛ wɔn
dua wei nso deɛ ɛkyerɛ wɔ hɔ
ɛkyerɛ no no nyansa dua ɛno no
wɔbafa medase paa abusua maka kyerɛ wɔ sɛ daki no wɔwa santi ne yɛsua nneɛma bebree menim sɛ aka breketoa bi na yɛsi na ɔba sɛ ha deɛ ntwene nko a na ɛwɔ ha ɛno wɔbibi ka kyerɛ
yɛ wɔbibi ka kyerɛ yɛ paa wɔbibi ka kyerɛ yɛ paa nanso mɛka twene baako yi ho asɛm
deɛhena
twene wei na mpɛ sɛ meka ho asɛm
okay
saa twene yi a ɛsi ha yi yɛ etwie twene ne din no wɔ twi kasa mu no etwie buroni bɛka sɛ wall drum deɛ ne kyɛ sɛ ɛyɛ twene a yɛde kɔ ako na tete no asantefoɔ ɔkɔ ako a wɔde saa twene wei bebree kɔ na twene yi yɛde etwie honam na yɛde ayɛ nti sɛ wɔrekɔ ako no a na sɛ ɔmo ako nneɛma na ɔmo de kɔkɔ no ɛsa a anaasɛ ɛko no mu yɛ den a ɔmo akɔtete nwura mu baabi na ɔmo tete nwura mu ɔmo bɔ saa twene wei bibi ɔmo bɔ pɛ ɛbɛyɛ te sɛ etwi a ɔwɔ nwura mu hɔ na ɛbobɔ mu nti ɔmo atamfoɔ a ɔmo ne mu kɔkɔ no te a ɛbɛyɛ ɔmo sɛ mmoa no bi na ɛfiri nwura mu hɔ ɛreba nti ɔmo nyinaa bɛdwane na asantefoɔ adi ɔmo so nkonim.
Nti yɛbɔ ne sɛyi
na twene yi deɛ yɛmmɔ te sɛ dede bia ɛhu sɛdeɛ bɔ twene a aka no
nka mebɛfa baana bo
ɛneɛ wati saa twene yi deɛ yɛmmɔ ne saa wei yɛde dua no anaa yɛde bɔ no
twitwi
so kwanta no yɛde twitwi so kwanta no wobɛtwitwi so a wode twi so a wobɛte sɛ aboa no ɔbobɔ mu nti wote pɛ wobɛdwane nti ma yɛntie sɛdeɛ twene no ɛteɛ ne bɔ no ɛsi teɛ.
Abusuafoɔ aha ɛyɛ the kingdom of Asante maka kyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma bebree sɛ wopɛ sɛ wosua nneɛma bebree na sɛ wokɔti the kingdom of Asante a na wayera wrde medewase pii paa sɛ mebɛyɛ wagye mefɛ so abusuafoɔ megyina ɛfie twene yi so na mede nnɛ yɛ nkɔmmɔ twetwe nyinaa asi ha sei ma menka nkyerɛ wo sɛ aha ɛyɛ cultural center museum ɛwɔ hɔ ana yɛaba no nneɛma ɛwɔ ha nyinaa ne ada ne didi akyerɛ wɔ no sɛ wokɔti the kingdom of Asante a saa nneɛma wei wonya ne baabia meden de kɔfi kakare aha ɛyɛ the kingdom of Asante mame ka nkyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma bebree a ɛfɛ a ɛsombo a ɛsɔ ani ana ɛde bɛbrɛ ɛno nti da biara no di akyi wɔ the kingdom of Asante aha neɛ mobɛsi